Sifuna ke ngoku apha ukufumana impendulo ye-quadratics ngokufumana i-factors. Masithi ndinikwa u-x squared plus 4x equal to 21. Le nto ke ngoku xa uyibona ubunofuna mhlawumbi ukukhupha u-x ufumane yonke le nto ezawukwenza mhlawumbi ungafumani nempendulo eyiyo ngqo. Into ekufuneka uyenze xa ubona i-equation enjena apha uno-x squared plus 4x equal to 24 kusithiwa ifuna impendulo yayo kukuthatha amanani onke uwase ecaleni elinye uzawuba no-0 kwelinye icala uzawuba no-x squared plus 4x minus 21 uzawufumana u-0 apha kweli cala lasekunene. Ke ngoku xa seyinjena sowuzawukwazi ukufumana ii-factors zale quadratic yethu eziza kunika ke ngoku impendulo yakho kuzawufuneka ibe ngu-0. Into ofuna ukuyazi apha kodwa kukuba u-x lo ungubani. Xa ke ngoku sowuzawuyenza ukufumana ii-factors, into okufuneka uyikhumbule yinto yoba la negative 21 uzamfumana ngokuphinda-phinda u-a ngoo-b, u-4 umfumana ngokudibanisa u-a no-b. Ke ngoku sizawufuna ukwazi uba ngawaphi la manani othi xa uwaphinda-phinda akunike u-negative 21. La manani ke ithetha uba elinye lizawuba negative, elinye libe positive, ngoba impendulo yethu xa siwaphinda-phinda akunika u-negative 21. Ke ngoku la manani masithi ku-positive 7 no-negative 3, ngoba xa uwaphinda-phinda u-7 umphinda-phinda ngo-negative 3 ufumana u-negative 21. Xa ubadibanisa u-7 no-negative 3 ufumana u-4. Ithetha uba ke ngoku ndingayibhala le equation ibe ngu-x plus 7 ndimphinda-phinde ngo-x minus 3 uzawundinika u-0. Ke ngoku sendinofumana uba u-x lo wam ungubani. Ke ngoku xa ufuna ukwazi uba u-x ungubani, le nto into endizawuyenza kukuthatha ndithi u-x plus 7 undinika u-0 okanye u-x minus 3 kufuneka abe ngu-0 ukuze ndifumane xa ndiphinda-phinda u-x plus 7 ngo-x minus 3 ndifumane u-0. Le nto ithetha uba u-x angangu-negative 7 okanye u-x angangu-3. Ke ngoku omabini la manani asinika impendulo yale equation yethu ebesiyinikiwe. Ubu x ungu-negative 7 sizawufumana u-x squared uzawuba ngu-49 plus u-4x wethu uzawuba ngu-negative 28 sethuba sizawuthi minus 28 xa sithi ke ngoku uzawusinika u-21 u-49 minus u-28. U-3 squared ungu-9 xa sisebenzisa u-3. U-4x uzawuba ngu-12 xa sisibadibanisa u-9 no-12 sizawufumana u-21. Uyayibona ke ngoku uba impendulo yethu yiyo le. Masithi ke ngoku ndino x squared plus 49 equals u-14x. Ke ngoku into ofuneka uyazi yinto yoba uthatha wonke amanani uwase kweli cala lasekunxele enzela uba eli cala lisekunene uzawuba no-0. Uzawuthi ke ngoku ube no-x squared minus 14x plus 49 kweli cala lasenxele aza kunika u-0 ngapha ngasekunene. Ke ngoku sizawufuna ke ngoku u-a no-b othi xa ubaphinda-phinda bakunike u-49, uthi xa ubadibanisa abakunike u-negative 14. Ngawaphi ke ngoku la manani esiwafunayo lo a no-b? Kodwa into siyikhumbulayo yinto yoba u-a no-b lo ngoba u-49 u-positive ithetha uba omabini azawufana i-sign le yawo, azoba negative omabini ngoba xa uwadibanisa funeka ufumane u-negative 14, xa uwaphinda-phinda ufumana u-positive 49. Amanani angena ku-49 ngu-1 no-7 no-49. Ke ngoku ingoku la manani esizawuthi xa siwadibanisa asinike u-negative 14 ngawaphi? Ku-negative 7 no-negative 7. Ngoba u-negative 7 xa umphinda-phinda ngu-negative 7 uza kunika u-49. U-negative 7 xa umdibanisa no-negative 7 uza kunika u-negative 14. Ngawo ke ngoku la manani esiwafunayo siza ke ngoku sizawufumana u-x minus 7 umphinda-phinde ngo-x minus 7 uza kunika u-0 xa sowuphinda uyibhala le equation yakho. Le nto ithetha uba ku-x minus 7 squared uza kunika u-0. Le nto xa ino-x minus 7 squared ukunika u-0 ithetha uba la equation yethu ebesinayo ekuqaleni yi-equation ekuthiwa yi-perfect square. Ke ngoku uze sifumane uba u-x wethu ungubani kanye kanye sizawuthi u-x minus 7 funeka kunike u-0. U-x minus 7 xa ikunika u-0 ithetha uba u-x wethu ungu-7. Uyabona ke ngoapho uba sifumana inani elinye ngoba sinele equation ekuthiwa yi-perfect square. La quadratic yethu yi-perfect square. Masenze ke ngoku omnye umzekelo. Sino x squared minus 64 ukunika u-0. Ke ngoku apha mhlawumbi uzawuxakeka uba ngoba uno x squared no-64 awunalo apho inani ekuno-x yedwa. Ke ngoku uyenza njani xa ungenalo inani elino-x? Kufuneka uphinde ukhumbule uba singayibhala le equation sithi ngu-x squared plus 0x minus u-64. Ngoba ke ngoku sesizawufuna la manani endizawuthi xa ndiwaphinda-phinda andinike u-negative 64 kodwa xa ndiwadibanisa andinike u-0. Ke ngoku la manani la xa ndiwaphinda-phinda andinika inani eli-negative. Ithetha uba elinye inani lizawuba negative, elinye lizawuba positive. Kodwa ke ngoku xa ndiwadibanisa la manani kufuneka endinike u-0. Ngawaphi ke ngoku la manani? Le nto ithetha uba u-a minus b unika u-0, le nto izawuthi u-a funeka alingane no-b. Ke ngoku ngawaphi la manani endiwafunayo apha kule nto? Ke ngoku siyabona sino-negative 64 apha. Kodwa into oyaziyo into yoba u-64 uze umfumane ungu-8 squared. Ungakwazi ukuthi 8 umphindaphinde ngu-8 ungu-64. U-negative 64 uzawuba ngu-negative 8 nomnye u-8. Ithetha uba ke ngoku sizawuba no-x minus 8 umphindaphinde ngo-x plus 8. Obungenodinga ngamanye amaxesha ukuyenza le nto yokufaka u-0x. Into kufuneka uyazi into yoba xa uno-a plus b umphindaphinda ngo-a minus b ufumana u-a squared minus b squared. Ke ngoku uba ufubona into efana nale engu-a squared minus b squared funeka uyazi uba uzawufumana xa sokufuna ii-factors u-a plus b umphindaphinde ngo-a minus b. Masikhe senze omnye umzekelo onze uba uzawude uyiqonde le nto uba isebenza njani yokufuna ii-factors ze-equation a-quadratic. Masithi ke ngoku ndino-x squared minus 24x plus 144 uzawundinika u-0. U-144 siyamazi uba ungu-12 squared. U-negative 24 ungu-2 times negative 12. U-negative 12 xa umphinda-phinda ngo-negative 12 uza kunika u-144. u-negative 12 xa umdibanisa no-negative 12 uza kunika u-negative 24. Ithetha uba le equation izawuba ngu-x minus 12 umphindaphinda ngu-x minus 12. Okanye uzawuba no-x minus 12 squared uza kunika u-0. Ithetha uba u-x minus 12 fanuba abe ngu-0. Xa u-x minus 12 engu-0 ithetha uba ke ngoku u-x wakho kufuneka abe ngu-0. U-x ungu-12. Apha ke ngoku kulo mbuzo ndilibele ukukufunela impendulo yoba u-x ungubani kanye kanye. Masike siyifune ke ngoku impendulo yokuba u-x ungubani xa uno-x squared minus 64 unika u-0. Apha uzawuba no-x minus 8 unika u-0 okanye u-x plus 8 unika u-0. Intetho uba ke ngoku apha uzawuthi ngu-x ungu-8 okanye u-x ungu-negative 8. Ukuze ufumane u-x squared minus 64 akunike u-0. Ithiye ngoku ndenze umzekelo wokugqibela uze uyazi le nto uba yenziwa njani ufumana impendulo ye-quadratic equations. Masithi ndino 4x squared minus 25 ukunika u-0. Uyayibona ke ngokuba injani le nto. U-4x squared ungu-a squared, u-25 ungu-b squared. Kulaa nto bendikubonise yona ngobe sino-x squared minus 64. Ngoba u-a uzawuba ngu-2x, u-b uzawuba ngu-5 xa unawo-a squared plus b squared. Ke ngoku xa ukhumbula uba xa ubuno-a squared minus b squared, xa ufuna i-factors uzawufumana u-a plus b umphindaphinda ngo-a minus b. Apha ke ngoku sizawuba no-2x plus 5 umphindaphinde ngo-2x minus 5 uza kunika u-0 ngoba yi-equation yethu le. Ke ngoku uzamfumana u-0 ukuba u-2x plus 5 ungu-0 okanye u-2x minus 5 ungu-0. Le nto ithetha uba u-x wethu uzawuba ngubani. Sizawususa u-5 macala apha sibe no-2x ukunika u-negative 5, u-x ukunika u-negative 5 over 2. Apha kweli cala sizawufumana ukuba u-2x unika u-5, u-x akunike u-5 over 2. Impendulo yethu leyo uba u-4x squared minus 25 ukuze akunike u-0, u-x funeka abe ngu-negative 5 over 2 okanye abe ngu-5 over 2.